Shaya, vachi gaya gaya, shavanu shaya.
Aho, aho, oyere. Aho, 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 oyere.
Vana va zaywe dirira, shuwa zaywe dirira.
Aho, 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 oyere.
Vana va zaywe dirira, vakakura vachingo tambura. Upinyu wawo washanduka nazuno wagiri patafura vaipfeka nhumbi dzakatambuka pasina mbo vachiuka vana vakatamba namo shuwa vakaiona namo
aho aho